Subscribe.
Subscribe.
What's up, my people? One, two, bakunzi bacu ba FTV. Yeah, this is Incansate. Aho muri hose ndabaramukije nibaze ko mumeze neza mu buhinga bugize isi yacu. You know, I'm MC Dolaneje wa kutoa jasho aram said ya Jimmy ya kuhama behind camera. Uno munsi rero ndi kumwe n'aba minneur. Bon, sinovuga abakimba kamvunda bite aba minneur kobera muri FTV turafise ugwaruka twara tuyagisha urukerekana imano zago no musidero mu kiganiro canje cha Open Love na tumi aba minneur turakeneye kumenya aba minneur mbega mu rukundo abana aba musanzu mu industry yacu abantu usanga bakura bazi urukundo rero aba minneur iyo bari mu vacances usanga baba bakeneye ko umwanya munini inya bayagishwa tukamenya mbega ubuzima bw'abana bari mu vacances baba minneur bameze bimeze gute babayeho gute so rero ndi kumwe n'umusore ndi kumwe kandi n'umwigeme abana nibo no shaka kwita ko aba minneur mbega no muziko Open Love dushaka kuyagisha n'aba minneur reka rero mpere ngaha kuri uno mu minneur w'umuhungu ndakora mu kije ugire ko widondora uramutse nakunze bashaka FTV
yo nanje ndakora mu kije hama ku mazina ku batanzi ndi umukinyi wo muri FTV nyene hama nsanzwe ndi n'umuminere nyene hama ku mazina y'ababyeyi ni Meshake Nzoyishima ku mazina y'akazi jenda kita kazi kuko niko nsanzwe nkore nkora nikoreramo nyene ni Memento
okay Memento Meshake okay nawe witwa gute
Jewe amazina yanje banyita amazina y'ababyeyi bampaye ni Dusabe Chance Bera amazina y'akazi nayo ni Nice
Nice Yes ndi kumwe na Meshake ndi kumwe kandi na Nice mu kiganiro Open Love mbega kamere ku mwigeme mbega Nice iyo bavuze umuminero wewe wumvika bavuze umuminero
yabuze umuminero numva yuko ari umwana akiri muto
kuri ofisi imyaka ingana
14
14 Eh. Chemini, hame wisa
Yo, jenda kuzemana.
Ikibaze ni imyaka ofisi.
Eh, jenda ofisi imyaka 20.
20. Bitu abutu mwaka wajya.
Jenda vuze.
Demiri kombi.
Demiri de.
Demiri de.
Eh, niyo navuze.
Wewe ubanje kuyumvi.
Eh, na.
Bisigura kubesha. Bakunze watu wa FTV murumva ko ndi kumwe n'aba minneur ni kuvuga aba minneur ni babandi baba bari muri mwe do 20 kumanuka umaze kurenga imyaka ubu minneur were kuri 200 kuduga urumva ko umwigeme mu micacu y'ikirundi yemerewe kugira mariage ya kwijije imyaka 18 umuhungu yemerewe kugira mariage ya kwijije imyaka 201 So muri no musire muri Open Love tushika kuyaga muri vacances mbega mwigeme turi kumenga ni ryari umwana atangura kwemererwa kujya mu rukundo
Mica kera umwana yemerewe kujya mu rukundo araje de 18 gusa ibyo ni hatari
ah we no kura no nufise mu shedi
nawe urumva ko atoburanda nabiye ibyo bari hatari If you need a time, you're a dream.
Or a fishing machine.
Ego.
Meshak. We win a hawi. Kuvuze ko imyaka 200 ari byo sauta nayo kwiyita. Mbega mbega mu rukundo iyo bavuze urukundo kuba ku bantu bakira aba minneur bashatse kukuca mu biki. Mu bisanzwe bafite objectif ya.
Yo, iyo bavuze urukundo ku bantu bakiri ya minere ni urukundo rwabo ruba ruhagaze ku rukundo rw'ubu no mvuga rw'uburofa ni nk'ibintu nyene by'ubuhumbu baba bagiye gukora nta bindi baba bagiye gukora uko sinogena kumuresha Nice ngo ndamubwira ngo tuzokubakana atanze umfise nk'ikiba kwa papa na mama oya
mbeya usanzu ba yewe
jewe jewe sanzwe mba munyabunyegeri mana
so ushatse kuvuga ko abari urofa ata objectif aba afiki arafwa passé hariho umwana w'imyaka 14 yatewe inda n'umwana mugenzi we bivanye bari mu vacances hajya zarategurwa ibirori vy'ama concours de danse ibiki hama bivamwo umwana ntiyataha arategwa inda mbega kuri mwebwe nk'abaminyo nica kintu mwumva mu hanurwa ruka nkamwe abantu mukira abantu nkamwe ge kujya mu bintu mutazi cyane cyane urukundo kuko in open love 6e edition aho ntumira abantu twayaga about urukundo ariko nari mviriye gutumira aba mineur mbega mwebwe aba mineur ndabahaya kwaroro kibyabaye that is true story is true story byarabaye umwana bamukanyusha tewe inda n'umwana mugenzi we urumva ko ngawe yafise 14 umwana yimuteye afise 16 nuvuga naba mineur babana none nkabo bibaza ko bazoshika umwana ariko wa 14 ariko kuvyara umwana yabyaye yabye umwana neza akomeye sibyo uravuze ko aruburofa sibyo hama nica kintu mwebwe nk'abana muhanura abana bagenzi banyu baba mineur wewe
jewe aba bana no bahanura yuko batagenda ibintu by'inkundo hataragera
ariko wibuke ko nabavuze kukundanye eh twerabukiye buki bakunzi bacu ba FTV yuko nabavuze kukundanye
eh ego ndi ndahundanye gusa ucugeregeza no kuzurevita ko ryamana n'umuhungu
eh iyo bavuze kuryamana ubushatsi kuvuga iki
gusambana
sawa eh foko tukivuga neza tuko FTV duhari kugira ngo dutange inyigisho abana bari abana muri ko muraru kubuye natwe turabatama turavuze imyaka isumba y'uwanyu mugabo ibintu ari ibintu tujamwe tukabona ati yamara ibi bintu birakwe cyane ibipuye open love rally hari kugira ngo nishobore kuyagisha abantu bose vuba cyane nzobaha n'abamama n'abantu babana abapapa n'abamama so uvuze ko uwo hanura abajeni bakerinda ibi ni ibintu biri yamishaka nawe niko ubibona
yo ama na jewe mukiringo cha twese abajene twakwiye kuyanwa vrema ntabyo gukunda nataragera reka turindire ijya myaka ya kera twabahura bagira kama mariage yo kujya mu byo gukundana abariyo tuzokundanira nk'uwo mwana uvuze abo baracaregwa muhira iwabo kwa banyina nibaze yuko batotwara nango bage ngumwe ngumugabo ngo agende guca itasha
ubwo nabana kandi bose nabanyeshuri nano muri muri superior
ah nkuwo aje no kukazi ndibaza we nakazi wo mwako gutera itasha y'umukere uvuga ati nta niyo yoshobora vraiment nico no hanura abajene bagenzanje ntiharagira yuko dukunda dukunde dukwijije dizwita abakobwa umuhungu wakwijije 20
amuriwe nka uragize gukunda
jewe ah je ndi mukugira gukunda mugabo ni arage
ah wowe yatigende ukibuke ubu wewe uragize gukunda
oya je ni arage yuko nkunda kubera amashuri nina heza sawa
Jesus is Lord so ariko kamana abana bo muhino myaka ni atari bakunzi bacu ba FTV Desasin kan se turakeneye commentaire zanyu mwe muri komara dukurikirana mu kiganiro cyacu Open Love 6e edition nababwiye ko 565 tuma tubashikiriza kugira ngo mwame muri update kuri ibi bigira subscribe share comment kuri FTV Desasin kan se Instagram FTV Desasin kan se YouTube FTV Desasin kan se Facebook shasha igiye kuba créé ni FTV Desasin kan se Burundi nkuko mugiye kubibona misiri imbere na logo shasha igiye guhinduka dikume rero nabana baba mineur basanzwe bari mu entertainment ubu unye dusanzwe turi mu buruhuko sibye nibaza ko mugamvuze mu buruhuko Jesu ndimwo ni mwebwe abanyeshuri musanzwe muri mu buruhuko mbega iyo muri mu buruhuko aba jeune mu niki nkamwe nka usanzwe ufise 14 na 20 ni ya vision mwiza kugira ngo omwe niburi muri buri mu 9 muzoshobora gufasha ababyeyi banyu mu bijanye ibikoresho by'ishuri
je icyo mbiza nuko ndiko ndagerageza kwandira tera nage nzabisho nigurira kuko ibintu byose ntibyova ku babyeyi natwe tuko tuyigirwa imbere nuko tuba turagerageza kubyiga hakiri kare
nshaka nawe
yo hama jewe dutegerezwa kubaho dufise ubuzi dukora muti nkaje ndashobora kujya gukora ikiyede urabona ndakomeye ndashobora kujya gukora ikiyede bakamemba ibyo bitandatu cyangwa indwi hanyuma aho bavuyemo amakayi nk'atatu n'ibiki zibiri urumva hazogera mu 9 n'isakoshi namaze kuyironka atavye kugora ababyeyi bandi ya minerevare gusa cyantangura ishuri yego no hanura yuko abajene bagenzi bacu bareke kurera amaboko burya kwisi na wasanze byuzuye bose bararondeye no hantu abajene yuko two kwitaho kurondera tukareka kuguma tujyanye kuko abajene benshi muri iki gihe barajyama kuva mu gitondo gushika saa 4 saa 5 ngo nuko bari muri vacances oya nitwagiye muri vacances ngo tujyame twagiye muri vacances kugira dukore narijya turi no muri leta nkozi leta mbyeyi dutegerezwa gukura amaboko mu mpuzu tugakora ego
so uravuze ya turi muri leta nkozi leta mbyeyi mbega je tugaruka aho nyene abahungu benshi ikigano nabye kwa open love gender trick z'abantu benshi umuhungu rwo kujya ngo kita kuruta ugakora ugapamba ukacikiye y'amafaranga yaronka aka message kashire ndungikira mamega ndungikira ama message akabonye ngo ngurira fondo te ngurira ibinge urira rabero ngurira rujibeze twa dufaranga ugiye gukoresha umugambi ugacishira umukobwa ivyo bintu koko mwibwe eh mumva rukuri canke n'ugusahura abahungu mwega abakobwa
Jebye mash kubasahura ariko umuntu ibyicyasane biribwa na bose
ibyi
ibyicyasane biribwa na bose nakuzaniye gashaho yanka
akunzi bashi ba FT cyenge ndangize kigani uyu mugani rumba subira bavuze ibyicyasane
biribwa na bose
What's up guys? Murumva ibyicyasame biribwa na bose. Dukuvuga twe tora twasama tukabashira amafaranga bakaturya bakatwonga katurya. Urakancumise. No okay. Ndabyumva. Ibyicyasame biribwa na bose. Ugasanga rero ni turi ko turatera imbere. Hakugira ngo twevoriwe mwebwe aba jeune menga ntavyo. Ntamo mubinitswe. Ahubwo se kumeze wewe.
No Jesse komeze icambere na mbere uwo mudemu abafisa ababyeyi kandi ababyeyi baba bamubyaye kugira bamurere vraiment jeyo kuvuga nka jeyo ngo ndagwaye ibihumbi bibiri ibihumbi bitatu ngo ugende kugura fondo tanibiki ndibaza ababyeyi biwawe si baba bagutumye kugira ngo nabiguhe oya je vraiment je nanje sindi cyasame muri wa mugu yavuze w'ibyasame oya je sindi cyasame
ari gishuye gukorera ikintu umuntu kubera ko busanzwe umukunda umwiyumvamwe ariko nishuye gusigura ko bari cyasame
yo Eh urashobora kuba ukunda umuntu vraiment mugabo mukumvikana ukamubwira ati ndumunyeshure nawe urumunyeshure ndiko ndarondera ubuzima bwejo nuburi kurarondera kuko uwo mukundanye nyene arashobora kukujya ibyawe byose hamakagenda kuko mu rukundo niko bimeze niko ndabyumva
ego uti mu rukundo niko bimeze niko ubyumva nawe ibyo uwo hari muco bitangako
ibyo rega kuguha sica gusa
nimba
ndaguza byimizi yose ukamanza kabara mye nyine uzokwa mumpa umpa ningume niri
hama nawe cyo gusaba yange sombi twanga dushaka ko abajeni ofirisi bavamwa nawe cyo gusaba
cyenda mutera ku day
no mwese open love aba minere Eha, bakunzi bashuwa FTV. Ah, mine no mu Europe no. Sinavuga ko hatwika gusa bari isariye. Nare generation y'abana bacu bazo kikara imyaka twa dufite cyane bakuru bacu bafite bageze he. Umva ugusuguma. Kwanza wiga makanga.
Ngiye mu cyenda.
Ugiye mu cyenda. Sai wewe makanga. Wewe cyangwa arabye amashuri.
Ah, je ndiga man. Ndiga vrema. Ngo bameze kaminuza.
Eh. Yoze kaminuza.
Eh.
Kaminuza yo kumusaga cha.
Ya, siyo kumusaga.
Bavuze kaminuza cyari. Bavuze kaminuza kumusaga raze yari.
Nangure kaminuza.
Kaminuza kumusaga ni mpimba. Waruhi.
Eh, mpimba nayo uyijamwe yo wafashe twebwe abaminere.
So nakaye kajambo mumva mubwi muhanura rwaruka ruja mu rukundo ataragera canke ugaruka rugenda mu ngeso zitari nziza canke ugaruka ruja mu rukundo bakaca baja mu ntumbero itari nziza bakibagira ko urukundo atari kuryamana
yo ico no hanura abajene
wishiriyemo na urumumi
ico ico twokwiyanura twebwe abajene
twebwe abaminere
abaminere babajene nuko toreka kujya mu rukundo hataragera hataragera imyaka yo gukundana imyaka yo gukundana twebwe ntiragera abagifise kuva kuri kenze kuduga nasanze ibyubu byo bigoye na ufise 10 abafise umushere ntitwokwiyanwa gukundana hataragera kuko usanga turi ko dutabyishye urashobora kujya muri ubwo buhumbu nyene gusambana ugasanga wanduriyemo ibigwara bitandukanye
ingwazo mu mavirondoka
ukagwara ingwara zitandukanye kubera iki kubera nyene ubwo buhumbu uba wagiyemo vraiment ico no hano abamini cyane cyane akaruriro ku bakobwa umukobwa ugasanga amaze gukundana ntabacuba umubyeyi umubyeyi akivuga gusa nawe amurarurira hejuru avuga ibyo yishaki kuko aba yizeye wa muminere mugenzi we ngo yo mutware ugacusanga mu minere nawe nacashoboye nafise yo mujyana no kumujyana vraiment nanu aba minere twicunge kandi twihanure cyane cyane abakobwa cyane cyane
abahungu niga nimwe mutuma batwara amado cyane cyane mwebwe aba minere gamwe muragumba
yavuze ati hari akajambo yari yabuze kare nanje mvuze ku bakobwa abakobwa batwara inda ngo babe ari ibyasame baba ari ibyasabe kuko urabye muri iki gihe umukobwa ni yisanga mu nzu umuhungu akamusanga
misangira mwigeto
yiwiwa akamusangayo none gasha umva ico cyakijya ku bahungu abahungu nacyaha usanga bari ko mbere abahungu barakorerwa ibyaha barakorerwa ibyaha
rero bivuga imbere ya kamera imbere ya TV online abantu bose bamenya ati bya bikorerwa abahungu ni barahotega barabaviyora
abahungu icambere na mbere cyaba korerwa abakobwa bubu bashuse barashushe cyane cyane barashushe kuko umukobwa umuhuye mu nzira n'ubunyene tugende mu ibarabara tureshe umukobwa aca yemera ubunyene aca yemera abakobwa biki gihe rero uva kumubwira ijambo rimwe gusa ndagukunda acabona yuko umenga arakwihebeye ubuzima bwawe bwose aho uri hose umenga yo hagusanga vraiment twebwe abahungu cyane cyane ndiko ndaraba muri iki gihe turimo abahungu nta byadufise oya
ubyubeshe nibyo ibyubeshe nibyo
yo ibyo je ndiko ndavuga nibyo
oya ibyubeshe nibyo
ibyo mbeshe nibyo
bakunze wacu ba FT omba ndamuma ibyubeshe nibyo ngo ibyo mbeshe nibyo egana so nawe nikubyumva ibyo agerageje gusigumba
so vraiment je nta byinshi nongeye ko gusa byiza no kwirinda gukunda ntataragera gusa ikindi kintu ngomba ngarukiye ko aravuze yuko amukobwa ari waje kukwironderera nawe umuhungu ari waje kukubwira ko agukunda niba gutera n'ivyiyumvira ko yagiye jambe yakubwiye ari ntumba ko umuhungu ari badushira mu cara umuhungu niba kidukwegera uzoze hunda bamuhira nawe ugaca imbaragaza gatwe ukagenda utazi n'ibyo mbwira mukore usanga nawe
usanga aba article 20 y'umwira ibyibeshe nawe nibyo
ibyimbeshe nibyo
bakunzi bacu ba FTV adesa 57 ikiganiro chat open love kirangiriye hano nari kumwe n'abamineni baza ko agerageje gusigura uko bivaye n'uko bariha n'imyaka yabo reka ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye reka ndabashimire na mwebwe twakoranye ikiganiro tugushimire cyane
murakoze
barumutse cyo mvuga yera tugushimire cyane
ndagushimiye ranije
akajambo ka nyuma ku bakunzi bacu ba FTV
yo abakunzi ba FTV turabakunda vraiment mudu supporting turabana batoyi dukeneye kuduza ingabire zacu njya kuri YouTube Facebook turi mu kuyironka mudu supporting vraiment tuduge ku rundi rwego
mbega ntaguciriye mu kuva mu nyabunyegeri wanyu gushika mu cara kuri office bi déplacement yanyu nangana
yo turakora cyane déplacement n'ibihumbi hafi bitandatu kugira ugende wongere usubira inyuma
urakoze cyane nawe akajambo ka nyuma uvugira abagunzi bacu ba FTV
njye akajambo ka nyuma vraiment nagira mvuge nuko memento yari yagerageje kubasigurira nuko bazadufasha kurayikinga subscribe ibintu nk'ibyo
subscribe badufashe
kurayikinga subscribe
okay Jimmy Yokohama behind camera dushaka kudufatira aka kantu vuga abakunzi bacu bagire subscribers bagire subscribe share comment
abakunzi bacu bagire subscribe share comment
basigagire bagire gute
okay bagire subscribe subscribe na commenter commenter
bakunze bacu ba FTV kiganiro cyacu kirangiriye hano nari kumwe n'abajeune badasanzwe abaminneur novuga ko abaminneur bavuze abaminneur ni babana baba batarakwiza imyaka 20 kuduga bari mu mwedo 20 reka tubashimire gira subscribe share comment ahuri hose ubaho ubahwe mari kumwe na MC de l'année je kutoa cha shocking maswanga millionaire BAD aka Ramseria Jimmy yakuhama behind camera ndabakunda cyane hasta la vista mwaraheza giwe cyane.